ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu.
Yese mamaze kuvyumva twaje rero nibaze yuko tupfurize abantu mwese muri ko muradukurikirana ku munsi w'uno munsi tubabwiye yuko tuza kubabwira amwe mu mateka yagiye araranga umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muti rero bimeze gute nta handi ushobora kubisanga ndabaramutsa nongera ndanabipfuriza umubano mwiza umwumvikano urukundo ndetse muri societe mukabana mwumvikana. Muti rero turakeneye kumenya Rwagasore byari bimeze gute kuva vuka kugera agandaguwe. Ndababwire ko kurikirana radio iradio yawe Black FM 94 nibice 9. Nuko rero ingene byari bimeze ubundi umuganwa Rudoviko Rwagasore yavutse 1932 urumva numwana wa mwambutsa wa kane numugabekazi Teresa Kanyonga. Hama no kuvuga ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yavukiye igitega maze aza kwitabira Imana ibujumbura mu 1961 ku myaka yiwe indwi yatanguye amashuri yiwe ibukeye ndazi ko murahazi ni mu ntara ya Kirundo. Hama komereza ikanyinya n'igitega. Nuko kuva mu 1945 yamaze imyaka 6 y'amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje yakomereje muri kaminuza ya Anvers mu Bubiligi. Hanyuma yaho rero umuganwa Rudoviko Rwagasore yo kumara amashuri yaciye azana icyifuzo cyo kugwanya abakoloni. Muti nyuma yuho yaho byagenze gute 1958 niho Rwagasore abicishije mu byiyumviro byiwe niho yabira canke se yarongora umukobwa w'umuhutukazi usibye yuko ico gihe hari ivanguramoko ariko ibi yabikoze kugira ngo yereke abantu yuko ryavanguramoko ababirigi bobo babazanamwo iryo vanguramoko yo wewe atajya afise kuko yashaka ko ahuza moko abana bariya hama agakuramwo mu mitwe amoko abene gihugu ibyo bintu by'ivanguramoko by'ababirigi. Nuko rero mu mwaka muri uwo mwaka niho yashinga umugambwe nkuko tuvuga parti aitwa Iprona Union pour le Progrès National umugambwe waharanira ubwigenge bw'abenegihugu. Hama inyuma yaho mu 1963 mu nama ya mbere yabaye y'uwo mugambwe Iprona mu kwezi kwa gatatu Rwagasore yashimangiye mu kuhimiriza abantu ko akeneye ubwigenge kandi bukwiye ahamagarira bene gihugu kutongera kuriha imisoro no gusahura amatungo amwamwe y'ababirigi. Inyuma yaho rero muti byagenze gute bivanye n'ibyo bintu abakoloni bari barakoreye igihugu cacu ari cyo gihugu cy'u Burundi bakoreye n'abene gihugu baciye batangura kumwagiriza ababirigi ko Rwagasore ariko aragumura abene gihugu ndetse baca bamufatira ingingo muri ico gihe ingingo zitoroshe zo kumufungira mu rugi wiwe. Bamaze kumufungira mu rugi wiwe ababirigi barishimye cyane kuko hari hasanzwe hategekanijwe ayandi matora yari kuzoba asanzwe ari amatora azoba ari ay'indongozi z'abakomine. Hama barabyishimira cyane kubera ko umuganwa Rudoviko Rwagasore bari bamaze kuba bamufunze bamufungira muhiriwe. Gusa mu nyuma y'amatora yabaye itariki 18/01 y'abakuru tuvuga ngo canke se y'indongozi ya bari batsanzwe bavuga ko bakeneye gutora indongozi rero ziserukira igihugu ahana hariya. Hama umugambwe wiwe parti yiwe yitwa Iprona niho yaronka amajwi 80%. Umunsi mukurikira Rwagasore umuganwa Rudoviko Rwagasore agigwa ministre w'intebe bisiguye yuko yari umugambwe wiwe umaze gutwara ubutegetsi umaze kwakirwa ko agiye gutwara ubutegetsi ari watsinze abivuye na kwa kugwanya ababirigi yafashe ingingo rero yuko agiye kubarahirira icese imbere y'abantu. Hama inyuma y'ivyo ababirigi bamugira inamwa yo kumugandagura ico tuvuga kumugirira nabi harimo n'umuryango w'ibwami abari basanze muravuga muti mbega mu bantu bateguye inama zo kugirira nabi cyangwa se kugandagura umuganwa arudove ko gwagasore bari bande kubera iki nibi muza gusangamo ngaha kuko hari hasanzwe harimo aba bamwe mu bibwami nkuko ikimenyesha makuru cyabimenyesheje muri ico gihe wikipedia.org yabitangaje ndetse biza gutangaza n'abayobozi ba PDC ico gihe nuko rero gwa gasore inyuma y'ivyo yaragandaguwe yicigwe Bujumbura hafi iki yagatanganyika mwarabyumvise yiciwe impahamba vuyikibaga yiki yagatanganyika bavuga yuko amakuru avuga yuko yiciwe kuri restora kuri restora aho yaravuye gufata ifunguro za saa sita hama aragandagurwa n'abantu bagiye bakurikiye badashaka ko uburundi bwikukira canke se uburundi bugira aho bwigejeje hakaba haciye hafatwa umwe mu bazungu bari bagirizwa ico caha ubwo nyene by'ikibiriraho muramuzi ni ka Georgis ari kumwe nabateguye ugo rugamba go kugira ngo canke se bagiriye inama bagiye hamwe baravuga bashaka kugira ngo bagandaguye umugano wa Rudolfo kwa gasore aho murazi ko harimwo ntidendereza harimwo birori ari naho ka Georgis yahavuye acirirwa urubanza go gupfa tubabwire yuko inyuma y'ivyo harabaye inama haza haraja baraja mu rukiko ico twokwitwa mu rubanza bamwe bagenda baravamwo ababirigi bakaba shigikira kuko muri ico gihe hari hasanzwe n'abantu bari basanzwe bari ku butegetsi bwo gucimanza cyane barababirigi baragenda bakuramo abantu bamwe inyuma y'ivyo mugabo byarahavuye bitora umurongo mwomenya ko bamwe mubateguye kandi kugandagura uwo muganwa Rudolfo kwa gasore abagiriwe n'icaha cyo kugandagura kwa gasore Rui woto kwitwa Rudolfo kwa gasore bamanikiwe igitega murazi yuko bamaze kubacira urubanza bamwe bakaboneka harabonetsemwo abo intahe yemeje ko bategereza kugandagurwa nabo nyene kumanikwa kubera icaha bakoze cyo kwica umugano wa Rudolfo kwa gasore hama hakaba harimo ka Georgis n'abana babiri bari mu muryango w'ibwami baramo mu muryango w'ibwami nuko rero amateka ya kwa gasore nuko ahejeje gucungura igihugu cacu ahejeje kuduha inahe yo kwikukira ahejeje kudushikiriza by'ukuri ubwigenge ntangere nuko niko byagenze hama rero ndabipfurize igitondo ciza ndabipfurize umunsi mwiza abantu mwese muri ko murakurikirana i Radio Black FM tubabwira ngo turabakunda cyane ni mu kigane good morning aho mwari muramutse uyu munsi ari umunsi wo kwikukira by'ukuri aho bona bene igihugu bose ko bariko barabyishimiye natwe turabipfurije umunsi mwiza tubipfurize kandi no gusabana urukundo ndetse mu muryango ndetse no kwiyumva namwo birenze kuko intahe twarayihawe n'umuganwa Rudolfo kwa gasore hama rero inyuma y'ivyo nebaze yuko turaza guca tubashikiriza rimwe amwe mu majambo yashikirizwe n'umuganwa Rudolfo kwa gasore akija ku butegetsi ariko arahimiriza abantu rero ababwira ibinabiri ni mukanya rero duca tuza n'iryo jambo akumera nibaza ko mwamaze kubyumva ku bantu mutari muza makuru ya kwa gasore reka duce tubahereza n'iryo jambo yashikirije inyuma yuko
ego kurindira yuko ushiramo iryo jambo kwa gasore yashikirije nage nibarize umutumire wacu ngaha anya Evode ni mu ambassadeur wacu akongera akaba n'ingabo y'igihugu akongera akaba n'umutumire wacu uno munsi Evode hari indirimbo ntihenze hari indirimbo wasohoye kubya kwa gasore
oya
hari undi Evode yasohoye indirimbo kubwa kwa gasore
urya n'umusoda
urya n'umusoda rero je nanti ndakunda ndi wewe cyane kubera mwese urumva muranaririmba ego rero mukanya bagiye bace babashiriramwo ikivugo cintuzenya
cyane se ijambo rya gasore yashikirije agishika ku butegetsi avuga nti murahejeje gutora by'ukuri muratoye indongozi ndabipfurije ku bintu bizogenda guca ndabipfurije ku bintu bizogenda ku umwe yiyumvemo uwundi mugenzi wiwe muhutu yiyumvemo umututsi umututsi yiyumvemo umutwa twese twiyumve ko turi abantu bamwe ntihatsinze umugambwe ahubwo hatsinze abene kuba twiganzuye ababiriki
ego
iryo jambo rero reka turibashikirize hama kugira kugira ngo duce tubandanya ni kiganiro.
Good morning.
Zimbaye. Murarangije gutora. Muratoreye Burundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Burundi ibuteza imbere. Ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi. Y'abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi urabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo byerekeye u Burundi. Ibyo bibazo murabizi namwe. Hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari ibyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye. Icyo nifuza cyane cyane ni uko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi. Nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba Iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda n'abo mwahura muhiganwa, ntimwishime, ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni ryityoze iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejeje kwitorera. None wumva two kubahuka kubahemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ku gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twamye turwanira. Twamye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze. Ariko nta ntsinzi ndemera, ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera u Burundi bwacu. Icyo twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Ndashimiye cyane ububirigi bwatureze. turazi neza ko muzigo gahora byikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kutereka ku mutwe wacu. Turazi ico twemeye kandi tuzogikora. Babirije mwatureze ni mudufashe mu byo duteyemwo, ntimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye duteze imbere Uburundi bwacu nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba mubyibonera n'umwarishima duhimbarwe. Ndaboneyeho mbere gukengurukira bwana Dr. Saint-Ville, umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'Uburundi, hamwe na bwana Gasu n'abaganzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira iby'itora. Imana nidufashe ituje imbere, maze umwami wacu Sebarundi arambe ahangame ku ngoma. Uburundi ntibigeze bukwa mu itanganya.
Murumva yuko ari ibintu bizima, murumva yuko ari ibintu bisukuye vraiment. Uko urumviza ijambo y'umugano wa Ludovico Rwagasore, urumva neza yuko intsinzi mu gihe umugambwe wari utsinze we ntiyaratsinze, ariko bavuga ati nzokwemera neza yuko natsinze hamwe Uburundi bwose gikwiye agasuzuguro
neza cyane. Mbona Uburundi atagitanga magi cyangwa amasoro, ata Murundi bagikubita ikimoko, ata Murundi bakibarira ngo we aya mata umwana wawe ntakeneye kuyanywa, aya maga umwana wawe ntakeneye kuyajya. Urabyumva, mbona Umurundi yishira kizana, mbona Umurundi atagitanga umusoro. Wewe ntiyashize imbere kuba hatsinze umugambwe wiwe,
wewe ntiyashize imbere umugambwe, ntiyashize imbere ubwoko, ntiyashize imbere intara, yashize imbere ineza y'abarundi bose. Mbega none kubera iki twebwe abarundi tutomenya ingene wewe yitanze hamugira dushobore gushigikira uko kwikukira kwacu tugakundana ugo rukundo we yadukunze ufite yaratwitangiye n'isaso amwiza ngo ni incungu y'Uburundi ya independence. Urumva ni incungu y'ukwikukira, none mbega iyo incungu y'ukwikukira kwacu mbega kubera iki dushobora natwe kuvuga ati ah yaratwicungu yaritanze aragwana nabo bazungu aragwana n'aba byose kugira twe dushobore kuronka iyo independence.
Na cyane cyane
none kubera iki twebwe tutokundana.
Hamadushe tugira ko tunashyira ko sije yuno munsi nibaza yuko abantu muri ko muradukurikirana akomere urashobora kubaha sije cyane sinzi ko noyibaha nta kibazo.
Ego urashobora kuyibaha nta kibazo.
Uyu munsi rero sije yuno munsi duca tugira ko kubera turafise n'umutumire ngaha twarose mu bwami bwa Black FM mu kigane Good Morning, tubibutse yuko muraza kugira icyo mumubajije, muraza kugira icyo muterereye kuri uno munsi kuko n'amasije yuno munsi dufise se iyerekeye kuba dufise umunezero
cyane rwose
igihugu cyacu cikoki. Nuko rero ikibazo cy'uno munsi kiragira giti cyangwa se icyumviro cy'uno munsi kiragira giti, uyu munsi turamutse tuhimbaza intahe y'umugano wa Ludovico Rwagasore yadushikirije. Urumva kuri wewe uyu munsi twibutse iki?
Voilà. Kuri wewe uyu munsi twibutse iki? Wapa ijambo ndaritanze kuri wewe uyu munsi uko ikubwira ko kuburundi utwibutse iki?
Nica kintu nahereye ko numunsi twibutsa amateka yaho Burundi bwarose izina n'abarundi bakaronka izina bwite ry'abarundi n'amateka n'amahigwe.
Ni wo munsi jewe ndiko ndavyumva, ni wo munsi umunsi Uburundi bwavuga ati ndasubiranye agashambara, kuko ubona umuntu w'umushinga ntahe ariko arakubitwa imbere y'abana biwe, nibaze ko ari ibintu bitera soni kubona uriko uraronderera umuryango ama bakakubwira ati zana ayo mata zana ayo masoro, nibaze ko bitari byari ibintu bitaryoshe cyane bitaryoshe na gato. Reje nibaza yuko uwo munsi icunyibutsa uranyibutsa yuko vraiment Uburundi bwikukiye, uranyibutsa yuko atamu mutwa ata mututsi ata muhutu ata numuganwa bose arabarundi bose arabumugabo umwe urumva bose bonse rimwe bon nka yandirimbo twese turi bamwe twonse rimwe urayitse
dusangira kabisi nagahiye
mwe turabavukanye turabavandimwe
n'umurundi
twese yandirimbo banda yikwa kwishura ndayibuka kwishura yandirimbo ayibuka kwishura
ndayibuka cyane cyane na cyane cyane
n'icyo nibaza yuko twari dukwiye gukurikiza ivyo onye hama byose byo genda neza nk'abarundi
nuko urakoze akumera nibaza ko ntacyo nta byinshi za kurenza ko kuko byo wavuze turi bamwe twese yuvuze ikintu numva ko koko byukuri ari amahoro menshi nanje mba ndavyumva ko yewe nkagira nti rero umutsi buno munsi kubwanje numva ko ari umunsi udasanzwe kubera ko numunsi ubu turaje mu ibarabara ukagenda ugatembera tacho winona arumva ibyo bintu dufise uwabiturondereye uyu munsi ndaja kuri cafeteria nkagura mata nkayashira mu nzu nkayashira muri frigo nkayanywa bikagenda neza uyu munsi nkoko yanjira ashobora guta magi nkayajya jewe nyene nkajya karete mubona indundi shashagiye bisigura ko kuba nshashagiye jewe indundi ubu ni kubera umugano wa
rudukobwa
ni kubera ko twikukiye twariganzuye abantu hari abantu twikuye inyuma byukuri bari baturi inyuma nagahiri baturembeje nkagira ni rero uyu munsi bitwibutsa ko hari umuntu byukuri atazigera ava mu mitima yacu urumva imyaka n'imyaka n'imyaka izoza tuzo kwa matwibuka umuntu yaturonderereye inzira zo gucamo yaturonderereye ahantu ho gukorera yaturonderereye kumva ko twisanzuye mu gihugu cacu mu gihe akumera bavuze byukuri biragoye birababaje kubona umuntu ashobora kuba bagukura impuzo bakagukubitira imbere y'abana bawe tanga umusoro ubu nta by'imisoro kibaho ushatse gukora umugambi wawe urashira ngaho ugakora ha mugakurikiza amategeko gusa ariko nta misoro ijya misoro urumva kujya kuntu baducinyiza bijya bintu byararangiye uyu munsi rero uranyibutsa ibintu byinshi muri ibyo nibindi novuga novuga no harara ariko mfise umunezero udasanzwe
uvuga ni umunezero
ku maso yanje yo numva umenga novugiye
ndayivumenga yovugishwa
ego
rero uno munsi jewe kuri ndabashimiye cyane ndashimiye n'abatwandikira ama message ari abantu twatanguranye batwandikira ama message ati uyu munsi turawishimiye rero jenge ndara yuko uwo munsi byukuri mu wishimiye rero bagiye bacho babahanira ko za
telefone
mwakure mwandika ama message tugaragaze uwo munezero wacu
kandi cyane cyane ndakira ama appel
Unamusi kwa kila matere
mwa machane chane Ndama hereze ndama mwe wazi Turukumana ya vode nga haa mwavyumvise Nawe ninga mwigi huku Yashimye kudute nbele na mwabwa mwa Black FM Muko nawe numwe mumujango Uwabwa mwa Black FM Numu ambasador Urawumva Bila joshi lero kubatua makirie hano Reka duche tuza Nukumuga uraza urafisu ule nganzira mwa telefona Ukamuramuta Uhejeje kumuramuta Ukamuba zibibazo Ndete ugacha ugiri chuteriri yere Sawa murakoze chane Mwachamuakura lero ku kanimero ka telefone
68 87 10 10
subiramwe buhoro buhoro
68 87 10 10 itinye ko nazifashe ku
munsi
bizari mikashe
bakuremere niki niki
Rero mutwakure murabizi ko ni yawe ni yanje rero mutwakure mutsubyire aho umunezero wanyu ugera kandi murabizi ko twakunda cyane
na cyane cyane